Nagira bwa mbere mbanze shimire umenyesha makuru yashikirije ikibazo nkora mutima. Icyo twomenyesha cyane cyane abari mere ko ratwumviriza nuko inyuma yaho nyandicho bahiri mukuru y'igucacu atari akamo aba abene igihungu waje ku kivi biraboneka neza ko akamo kitabwe kandi yuko tubibona ku rubuga twabonye yuko umwimbo wagenze neza na cyane cyane umwimbo w'ibigori. Iki rero twovuga ko ari ikintu ciza cyane, ari impinduka nziza ku barimyi kandi tukabona n'akadeho keza abarimyi. Kubera bitabira ako kamo kanyacyubahiro umukuru y'igihugu cyacu. Muti none ko hari ibibazo bijanye n'abarimyi bari bashoye umwimbo mugabo n'ubu bakaba batarashobora kuronswa amahera yabo. Insiguro twotanga nuko dufatiye kuri ibyo mpeje kuvuga yuko umwimbo waduze uburyo bwari bwatekanije umwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 bwabaye buke bivuye yuko abarimi nabo baciye baje kundi ntambwe baje kundi rugero barakora birashimwa aho twari twiteze ko umwimbo uzohura n'uburyo bwari bwatekanijwe ariko dusanga uwo mwimbo wabaye mwinshi cyane. Bituma rero hagiye hibonekeza utubazo hirya no hino ariko rero nkavuga nti utwo tubazo turi mu myitwara ariko ya leta ikira ko bishoboka byose kugira ngo abo barimyi bashobore gutunganirizwa neza no kugira ngo leta ibandanye batera intege. Hanyuma ikindi mwavuze ibijanye n'abafise ngo dupapuro turesi iki nacyo nyine turakizi turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo naho nyene umuntu ushobora kuboneka mbere nkaho muriza abarimi ndabwira yuko muri leta naho bitari byategekanijwe uravye uwo bwiyongere bw'umwimbo wabonetse ubu
aujourd'hui, je vais vous parler de la problématique
de l'eau
de la Tanganyika. Yuko ikiga na Jessa bifatikanije n'abandi bose bafite uruhara muri leta baritunganije kugira ngo koko umwimbo ushobore kubikwa neza. Ariyo ntawe havagira amakenga ngo umwimbo uri kuregeranywa muzo hava uhura n'ibibazo twize neza yuko umwimbo zo bikwa neza kugira ngo ushobore kugira icyo ufashije cyane cyane ku gihugu no kubene gihugu. Hanyuma ikindi nacyo twagomba gushikiriza nakagona twagiye tubona hamwe aho usanga havugwa abadandaza abadandaza bavuga bati reka twiganye mwimbu hanyuwo mwimbu tubike hama tuzoce tubushora muri najesa twagira rero dukebure cyane cyane abadandaza yuko iyo ngendo yuko ibiganye mwimbu gasangwa ariko barahamahera make abarimyi adahuye n'igiciro leta yashinze kwivyo bintu ibo bihagarika abadandaza bavuga bati tugomba kugura ibigori bubahirize igiciro cashinzwe na leta abatabishoboye nabo bace bavamwe rero nkacyo mbona nakajyo kandi ko kumenyesha barimyi ko nabonye ne bohagabira kugira ngo ntihave haba abadandaza bahenda henda kugira ngo bahave bagurira ku giciro kitashinzwe na leta munkundi nagira nce simbiza no kubindi bibazo
oya tukiraho nyene uretse abadandaza boba bashaka kwikika mu kiza hari nabibaza ati mbe ubwo leta ntiri kwiregeranya uwo mwimbu kugira ngo izoze kutugurisha ko bizimbye
cyo twamenyesha uwo mwimbu uri kuregeranywa uzosubira guhabwa abene gihugu mugabo uwo mwimbu zubara ku giciro kigereranije zuba guciye kigereranije guko uwo mwimbu naho wegeranijwe no kuvuga yuko azogera igihe ugasubira ku isoko abarimyi hajya ibiciro byatangwe kuduga cyane bituma ahubwo n'ibiciro byari kubaduga cyane bica bigabanuka byumvikana ko rero ibijyanye no kugegeranya umwimbu bifise ingaruka nziza kandi nkaca amenyesha yuko aba bene gihugu ariko barajana umwimbu wabo mu kigwana Jesa nibo bazoba abambere kugira ngo hageze yuko wa mwimbo sura ku isoko ni bazotangura kugura
hari nabibaza bati mbega leta none yabaye umudandaza
leta sumudandaza leta irafasha kugira ngo umwimbo ushobore kwegeranwa neza ubikwe neza hanyuma uzosubire ku isoko usubire mu bene gihugu bashobore kuronka uwo mwimbo ugiciro kimeze neza
murakoze Murakoze muri kano kanya tuje mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu aho mitera yabajije ibijanye n'amafarmasi yugurugwa ku bwishi n'abantu batabifitiye ubushobozi n'impamya ya bushobozi sinzi icyo bakivuga.
Yakoze umenshe makuru yabajije kibazo ariko nitwa muganga Polycarp Ndayikeza uvugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'ubugwanya sida no banza ahubwo mbere gutumbereza gato iryo tegeko ego mu ngingo ijana na kabiri ritomora huko ko atawure kure kudandaza gukora iby'imiti hamwe mbere n'iby'amaroli atabinonosoye no kuvuga rero nkuko yabivuze umenshe makuru abugura amafarmasi canke amavuriro atandukanye hari ibyo bisunga bisabwa n'ubushikiranganje umuntu ashobora kuyugurura atariwe afite ubwo buhinga ariko ntiyoshobora kugururirwa ngo akore aterekanye ko afise abaminonosoye abazobikurikirana ku munsi ariko numenyesha ko abagize ivyigwa bihanitse ivyo mu mafarmasi abo twita abafarmasiye mu gihugu batarenga amajabi na 50 ariko hari abandi bizi bisa navyo muri NSP n'andi mashure yo kugwego kwa kaminuza ari nacyo gituma mugira ngo twemerere umuntu ko yogurira farumasi hariho amasezerano agenda n'ubushikiranganje agasinya acte d'engagement ikintu cyemeza ko azobikurikirana natwe amaservisi yacu akabikurikirana ku munsi mu gihugu mu ntara ndetse no mu rwego rw'ubuvuzi no muremesha rero ko atawugura farumasi ibyo bisabwa bitahari ariko nta nyambibura gahonzi nico gituma mubona mbere mu gihugu ariko haratunganywa isekeza rikomeye gyasuzuma risuzuma kandi libana kandi rizoba nabandanya lirabaye kwa amafarmasi ariko akora yisunza amategeko sinamategeko gusa ahubwo hani byinshi nahakorera ko hisunga ibitunganijwe n'ubushikiranganje none amamesha ko mbere zitari zikizugawe kandi twongera dukuri inkoni kugishitsi abugariwe ko batozegera bugururirwa ibyo bisabwa n'amategeko bidakurikijwe kuko igisata cy'imiti ni gisata ubushangano cyaje kwijisho kandi kifise icyo gifasha bene gihugu magara yabo kandi cyo shobora no kwibona mu gihe kidakurikiranwe neza ari nacyo gituma twabaremesha yuko tubandanya turi kuganira hafi hariho n'ikigo mbere kiraba iby'ubuziranenge mu gihugu aricyo kijejwe gusa kuraba ko imiti ahabwa bene gihugu ikwije ubuziranenge ariyo kubafasha ko amagara yabo yomeya neza gusa
ku kijanye n'ubukene bw'imiti ku bantu wanyu bishyira hamwe mitiweli baracuragirika hamwe haraho basaba ibyo bita ama complément bega ibyo bintu bizohagarara ryari mu gihe umuntu wanyu wewe atigera asibaga gutanga intererano yiyo
cyo kibazo nibaza hanene ko kiza kwishyurwa na mugenzanje wo mu shikanganje mu byo bujeje kwa minsi yose harimo by'amafarumasi
kubiberekeyemo bwira abantu yuko imiti ihari
kubitwerekeye mu shikanganje bw'amagara y'abantu cyo kibazo mbere tubanagikorana nawo mu shikanganje mu byo bujeje harimo donc umusanzu wa solidarite no kuvuga yuko imiti irahari hari kigo cy'igihugu kamebu kiyizana urugero ubwo abayirondera abayironka ko rurashimishije nubwo hari byo kugabaga ngo rushimishe cyane narijya myishirango ngo hanze navyo bigasana n'amadobize kuko amashira hamwe ya mahinguriro abikora mu Burundi arabikora mugabo aracafise umwimbu ku rugero ruto ariko twaremesha abene gihugu b'abarundi ko leta iguma ikora ibyo byose cyemwe bwo bushikiranganje kugira ngo abene gihugu bashobore kuronka imiti kandi kwije ubuziranenge
mu bushikiranganje bwo gucigikirana mu gisata c'amagara y'abantu bati imiti irahari none bigenda gute kugira abantu wanyu bibishira hamwe imiti were ntibaronswe iyo miti habuzike
murakoze kuri ico kibazo nitwa Majambere Idefonse mvugira ubushikiranganje bwo gucigikirana mibano agateka kazina mu niteramere dakumira nkuko mugenzanja bivuze mu gihugu imiti abanywanyi ba mitiwere bakenera iraboneka yitabonetse biva cane cane ku nzira izanana kugira ngo ishike mu gihugu muri mitiwere turagira urutonde rw'imiti ifatwa mu mugongo na mitiwere ugo rutonde tumaze kugwemeza tugaca twereka kamebu imiti tuzokenera mu kiringo kanaka kamebu nayo igaheza ikarondera abafise iyo miti twasavye muri ico gihe rero turiko turasaba imiti birashoboka yuko umuti uyu canko uyundi utaboneka mugabo bidasigura ngo uba wabuze gose nako kanya bifata kugira ngo umuti aruva hanze uze ushikire kamebu hanyuma kamebu nayo iheze iwushikirize mitiweli
ikibazo saho kiri bavuga bati imiti usanga iriho mu gacara kubwira bati ahubwo ongera kamafaranga
nagomba ahubwo konfisi jambo mbwire abanywanyi bose ba mitiweli bariko baratwumviriza bijya byo kongera amafaranga ku muti ku giciro gisanzwe caremewe na mitiweli na makosa abantu bose dukorana mu bijanye n'ibi by'imiti turagiranira amasezerano tukabereka igiciro cy'umuti hanyuma bakemera bati uyu muti vy'ukuri ndashobora kuwutanga kuri iki giciro bijya rero byo kongera ko amafaranga uwo vyoshikira wese turamusavya ahubwo yuko yutwakura akatubwira iyo farmasi ibikoze kuko turafise amasezerano tuba twaragiraniye ingingo zigaca zifatwa n'ingoka
hariho igikorwa cyo gushira ku rugero rumwe imiti gihora gikogwa imiti mbega ico gikorwa ubucara kozwe ibiciro by'imiti ubu muri farmasi ya mitiweli umuntu yogendamwe yosanga bihari byose bimanitse kugira ngo ntibaze baribwe
nkuko nabivuze ibiciro birahari turavugana nabo biraba bose baba badandaza imiti bwa bushikiranganje bw'amagara y'abantu uwoza muri mitiwere yobona igiciro cy'umuti ejo rero hakagira ubugira makenga araduhamagara atubaze atuye umuti ko mbona umenga baranzimbye ndabigenze gute tuzoheza duce tumufasha ingingo zifatwe bataribwa murakoze
murakoze mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu wa Lendezi yabajije ibijanye n'itegeko rigenga amatora hamwe n'ikarata karanga muntu ikozwe mu buryo bwa none
murakoze nitwa Lieutenant Colonel de Police Peter Nkurikiye kwamvugira ubushikanganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ikibazo kijanye ni tegurwa y'ibwirizwa rigenga amatora aho rigeze kubira ubushikiranganje integuro y'iryo bwirizwa yaraheze mu bushikiranganje ubu yarungikiwe izindi nzego zeje gushiraho amategeko ziri hejuru kwijanye n'ikarata itiganwa yari yavuzwe kwizoci koreshwa muri ayo matora ikarata karanga muntu kiriko kirakogwa bijanishwa na rusasuma y'abenegihugu iri kwiraba ni ya hezi igikogwa rero mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka bimwe muvyo izoba yatoye nivyo bizoheza bice bikoreshwa no mwiyo karata karanga muntu ntigano muntu mbero yuko yoheza igakoreshwa mu matora y'imirije
nabajijwe kandi ikijanye n'ibikorwa by'umugambwe SNL gwaho ikoraniro kaminuza ryasabwe n'urongoye uwo mugambwe gwa sakankigwa ariko mu nyuma mukemerera uwundi yabajije ati mwisunzike
ukungene vyagenze nuko wahoza rongoye umugambwe SNL yategekanije ikoraniro kaminuza ry'umugambwe mu bisanzwe ubushikiranganje sinabwo bwemerera amakoraniro nk'ayo y'imashyirahamwe cyangwa y'imigambwe ahubwo amashyirahamwe cyangwa imigambwe arandikira ubushikiranganje kugira ngo abumenyeshe ko azotunganya ayo makoraniro rero uwo mushinga mateka gwasa gato yarabikoze ivyo ariko ntisunga ivyo ubushikiranganje bwari bwagiye buramubwira yo kwisunga kugira ngo atutorere umuti ibibazo byari mbere mu mugambwe rero kubera atari yavyisunze n'ico gituma ubushikiranganje butamwemereye ko atunganya iryo koraniro kaminuza hanyuma ubushikiranganje bubonye atari ko arabikora munyuma havuye haza abandi bo muri uwo mugambwe nyene inararibonye mu ndongozi z'uwo mugambwe kandi warabirekuriwe n'amategeko y'uwo mugambwe nawe arandikira ubushikiranganje bumenyesha ko agomba gukoranya ikoraniro nk'iryo ubushikiranganje burabiraba busanga amategeko y'uwo mugambwe arabirekura mu gihe uwurongoye umunyamabanga mukuru atabikoze haba hasigaye iyo inararibonye kubikora nico gituma rero uwo yaretswe araheza arabikora hanyuma amaze kubikora barafashe ingingo izo ngingo rero baragize icegeranyo harimwo no gutora umurongozi mushasha w'uwo mugambwe witwa Nestor giri kwishaka hanyuma bahejeje barasubiye andikira ubushikiranganje baburungikira icegeranyo c'ivyavuyemwo kugira ngo burabe ko vyisunze amategeko maze buvyemeze hamu bushikiranganje burara usanga vyarisunze amategeko buca buravyemeza
muncuro umushinga amategeko gwasa gato yanditse asaba yuko butunganya ihuriro ry'umugambwe munyishu zatangwa harimo yuko hari amakenga yuko hobaho no guhungabanya umutekano hagati y'izo mpande zibiri ubumwe mwamaze kubona yuko ico kibazo camaze guterwa umuti
ikibazo cuko hari gushobora kuba ihungabana ry'umutekano ikikurikiranirwa hafi n'ubushikiranganje kandi murazi ko bwari bwafashe ingingo yo guhagarika ibiko kwa vyuri ya mugambwe ubu abarongo umugambwe bashasha nibaza ko bazoca bihutira kuza kumenyesha ubushikiranganje imigambi yabo n'ivyo bafise n'ingene bagiye kubandanya bakora hari mu bushikiranganje buheze burabe busanze ata ngorane z'umutekano bishobora gutera buheze bareke bakore mu mwidegembya atangorane ico twomenyesha coco nuko ubushikiranganje butazokwemera na rimwe ko hoba umuntu wari we wese atera injyane na kajagari mu gihugu uwo azoheza akurikiranwa ashikiriza ubutungane kugira ngo dukinge amaraso yoseseka ivyo twaranabivuze ejo bundi igihe twariko turavuga bijanye n'ibipapuro hari habantu biyitirira uriya yahoze arongo umugambwe bagenda bandikisha bateza ku imikono mu ngo batanga ubutumwa bw'iterabwoba kuri bwa buhinga za gihuri twarabagabishije n'ubu turasubiye kubagabisha rero tubamenyesha yuko umuntu wese ariko araroro agomba guhungabanya umutekano muri kino gihugu ko atantambwe n'imwe azoduterana tuzomufata hama tumushikirize ubutungane bumubaze ivyaha agomba gukora
murakoze Alain Désiré nyene yabajije mu bushikiranganje bw'ubudandaji aho ivyo gukora aho ishirahamwe sosumo rigejeje gukorana n'ishirahamwe salai group ryo mu gihugu cy'Uganda
murakoze nitwa Niyukurionezim abamvugira ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi nibyo iryo shirahamwe salai group hamwe n'ihinguriro sosumo bari mu mugambi wo kwiyunga kugira ngo ibikogwa bijanye no kurima ibikaju hamwe no guhingura isukari bibandanye bigwira kandi isukari ya sosumo ishobore kuba nyinshi turonke iyo abene gihugu bakenera kongere turonke niyo dushora hanze kuko uravye indimiro ishira hamwe ihinguriro sosumo risanzwe riri mako hamwe n'umugambi wo kwagura izo ndimiro urerekana neza yuko dushobora kuronka ibikaju bikwiye
ariko tutarinze kurondogora ikibazo kiratomoye ivyo gukorana n'ishira hamwe salai group ryo mu Buganda bigeze
kuva batanguye mu mpera z'umwaka uheze barabandanya ibikogwa ariko twomenyesha yuko kwigenekerezo rya 18 y'ukwezi kwa kane ariho ibikogwa hagati y'ayo mashirahamwe abiri bizotangura
murakoze ariko mu rudandazo wa gwisukari haribonekeza agahaze aho usanga abajeje intwaro aribo bariko baratangiye sukari hari nabaca baje kuyidandaza kukiyiko bimwe twita kukiyiko mu bushikiranganje muri ko mukora iki kugira ngo isukari yibonetse ironke abayigenewe
mu ntumbero yafashwe yo kudandaza isukari nuko abajejwe intwaro babura matari hamwe nabajejwe intwaro baje hamwe kugira ngo barabe isukari ikenewe hanyuma baje gusaba iyo sukari muri sosumo ishirahamwe re ihinguriro sosumo rero riratanga isukari bivanye ni no kantite abajeje intwaro baba basavye ku ntara igisigaye no gukurikirana koko kwaba barose iyo sukari mu badandaza bayidandaza ku rugero bisabwa ko kandi bakayidandaza no ku giciro cyashinzwe na leta aha ico tumaze imisi tubona nuko hariho abadandaza bamwe basaba impusha kubashaka kuza kuzana isukari ivuye hanze mugabo ugasanga ahubwo babitse isukari bahawe ni hinguriro sosumo bigatuma rero baca bashaka kuyidandaza ku giciro kitashinzwe na leta bitwaje ko ngo baba bayikuye hanze aha twashaka gusaba yuko abajejwe intwaro n'umutekano bohashira ingufu cyane kugira ngo by'ukuri isukari iba ibonetse tuyisabikanye ku rugero rubereye kandi itangwe ku giciro cyashinzwe na leta
urakoze tugaruka hano imbere umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabajijwe ikibazo kijanye n'igitoro aho hashiraye hashizweho isosiyete yitwa Sopebu ati mbega kabya iyo sosiyete izanye na kahe amashirahamwe yarasanzwe akora ico gikorwa azoca afutwa yabajije kandi n'ubukene bw'amadolari bw'amadovize ariyo ahanini arangura ico gitoro ati ubu azoba yabonetse hamasabe imbere y'uko twishura abadufasha baye baratwegeraniza abene gihugu 10 kugira nabone bace bashikiriza ibibazo byabo jambo ni kwanyu girene gatoni
murakoze shimire umenyesha makuru Francine yambajije kino kibazo yabajije nimba yoshirahamwe riheruzwe gushigwaho rizozana umuti urama novuga nti ego cyane yoshirahamwe ritanga icyizere yuko umuti urama w'igitoro ugiye kuboneka kandi vuba ati kubera iki akabijya kobarakahe iryo shirahamwe rizoba rijejwe ku munsi gukurikiranira hagufi ibikorwa byose bijanye no kurangura igitoro no gushikana hano ku butaka bw'u Burundi izokurikirana itegure irabe aho ico gitoro corangurwa ikurikirana ingene coshika mu Burundi ikurikirana mbere n'ingene gitangwa mu bene gihugu ku masasiyo atandukanye rero izogiheza igire kandi n'ivyigwa bibaye ngombwa kugira ngo dushobore kuraba ntihagire intambamye nimwe itwita mu nzira iyo rero ivyizo bijejwe bizoza nk'umuti kuko mwagiye murabona yuko intambanyi nyinshi zava mu gucegwa canke ibibazo bibonetse aho amashirahamwe yarasanzwe azana igitoro yagira ku kivuto i Tanzania rero kubona hariho urwego ruzoba rujeje kubikurikirana ku munsi biratanga icyizere yuko intambamizahora zitambika mu nzira ubu umuntu azoba yashoboye kuzibona kare akazitorera umuti kare zitaragira ingaruka mbi yanabajije kandi ati mbe none amashirahamwe yahora nayo nyine ari muri ico gisata azocafutwa ntazosubira gukora bizogenda gute oya turaremesheje ayo mashirahamwe yose abagwiza tunga bakorera muri ico gisata yuko atagiye gufutwa kuko itegeko rigenga iryo shirahamwe rirarekura yuko bashiramwo imitahe ahubwo bazokora mugabo kuburongozi bw'iryo shirahamwe ibikurikiranira hagufi yanabajije kandi ikibazo cerekeye amafaranga mva makungu nayo nyene yahora atera intambamyi kugira ngo igitoro kiboneke ati none iyo shirahamwe ryoryo rizofasha iki kuri ico kibazo iryo shirahamwe naryo nyene rizoza riremurura uwo mutwaro wahora ugaragara iyo hageze kurangura igitoro kubera ubukene bw'amafaranga mva makungu kuko mwagiye muravyumva kandi byagiye biribonekeza yuko amwe mu mashirahamwe amwamwe yahabwa uburyo mvamakungu amafaranga mvamakungu kugira ngo arangure ico gitaro ubwo buryo kenshi na kenshi bwose ntibwakora ico gikorwa iryo shirahamwe rero nkuko navuze yuko rigiye gukurikirana ibikorwa byose biri muri ico gisata cyo kuzana igitoro no gutanga igitoro rizokurikirana kuva ubwo buryo ayo mafaranga mvamakungu atanzwe kandi burare ubikurikirane yuko ubwo buryo bukora ico bwagenewe bizosaba re bizotuma rero uburyo bwahora buca ku ruhande bugakora ibindi ugasanga nta buryo bukwiye bwabonetse buzana igitoro kandi buba bwatanzwe canke buka bakabushikana bacerewe kuko buba bwatanzwe buba bwabanje gukoreshwa mu bindi ico kibazo gikemuka ikindi no kongera ko nuko twogaruka kandi no kumuti urama muri rusangi ku mafaranga mva makungu akoreshwa mu gihugu no mu bisata byose bitandukanye aho ibi bimwe bimwe mu byo abenegihugu bakenera ari byo Burundi burahura canke burangura hanze y'igihugu umuti urama nye nicubahira umukuru w'icu Burundi yama yarivumereye uri mu bikogwa by'amaboko yacu kugira ngo turonke amafaranga mva makungu sayakogwa mu Burundi nuko tugwiza ibikogwa tukagwiza umwimbu dutunganya uwo mwimbu ingene uhingurwa ingene ubikwa kandi turabe ningene tushora hanze gucyo amafaranga mva makungu nayo yinjire ku bwinshi amafaranga mva makungu ahari arashobora gutunganya ivyo bikogwa by'igitoro ariko kugira ngo tubeho turoraniwe neza birasaba yuko umwene gihugu wese aterera muri ico gikogwa co kugwiza umwimbu amahinguriro nayo nyene akumva kamo ko gufata mu mugongo ibikogwa byabe n'igihugu mu guhingura neza umwimbu kuwutunganya neza no kuwushora kugira ngo Burundi ushobore kuronka ayo mafaranga mva makungu
muvugitsi wa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ariko umuvuze kugwiza umwimbu no gushora hanze aya mahera y'agaciro turabona ko ataboneka mu gihe tudashora hanze ariko nta matara kugira abantu biyungunganye ibitoro biracagoye kugira abantu biyunguruze mbega imbono kazoza y'igihugu murabona ishoboka mu gihe mu bisata nka byose umenga hari ubukene
murakoze cyane kuri kino kibazo mu mbajije mpere kuri ico mperejeko muti imbono kazoza murabona ishoboka ego cyane irashoboka kuko byaragaragaye yuko abene igihugu ku Burundi muri rusangi twamaze umwanya munini turi mu bikogwa novuga nti bitavyara umwimbu ivyo twokwita mu gifaransa le secteur tertiaire ariko uno munsi urabona yuko umuzirikanyi w'abene gihugu wamaze gukanura unya bene gihugu bari kubarakurikira kamo kanye n'icubaye mu kuri gucu Burundi bwo gushira ingufu cane cane mu bisata bigwiza umwimbu ivyo rero ni gisata c'uburimyi nkuko musanzwe mubizi ubutare n'ibindi mwabaje muti rero timbe none ko tubona ibibazo ari byinshi nta uvuka rimwe ngo yuzure ingovi nico gituma leta muvyo iri kwirakora ikorera rimwe mwumvise kuvyerekeye umuyaga nkuba umuvugizi yaserukiye ubwo bushikiranganje ahejeje guca ku mayange ku migambi mikuru mikuru y'ikwirakogwa ni myinshi kuvyerekeye amatara naho nyene yabicishije ko rero tugenda dutera imbere ku ntambwe kandi ivyo bisata vyose biriko birakogwa icizere dufise uno munsi nuko uno munsi bisitanguye kugaragara yuko umwimbu utanguye kuba umusesekara ari naco gituma uno munsi leta dufatiye akarero ku mwimbu w'ibigori yafashe ya mbere ugirishigikira bene gihugu yakira uwo mwimbu ubikwe neza nitwabandanye ku mwimbu wiyongera tuzoca dutera n'intambwe yuko umwimbu uvuye mu Burundi nawo nyene tushora turabona rero yuko ivyizigiro biriho biraboneka biragaragara igikuru ishaka twabonye ko n'igihugu bayifise umwete wo gukora rero ntaco tuma na kimwe tudashikiriye mbona kazoza ahubwo ivyizigiro binini nuko tuzoyishikira imbere y'ikiringo twihaye
murakoze umuvugizi w'ibanki nkuru y'igihugu babajijwe inyubakwa y'ibanki nkuru y'igihugu ati ibikogwa bisa n'ivyahagaze hari kibazo nyabake
murakoze cyane kuri ico kibazo nitwa bakino ni Belarmin naje mvugira ibanki ya Republika y'u Burundi ico kibazo Francine yabajije akeka avuga ati umengo ibikogwa byarahagaze nashaka ndamumenyeshe n'abandi yuko haba namba ibikogwa ntivyahagaze ahubwo kumbure ivyo mubona ivyo umuntu ashobora kubona ari nyuma byararangiye ari naco gituma kumbura abantu bashobora kwibaza bati byarahagaze ariko indani muri ryanzu ibikorwa birabandanya ikindi naco umuntu yovuga nuko ibanki nkuru ntiyubakwa nk'inzu iyariyo yose kuko hariho ibisabwa nk'ibijanye n'ivyubuhinga ivyubuhinga byo gukingira ibizokoregwayo abakorerayo n'inyubako ivyo navyo bikoregwa indani muri ryanzu kandi birabandanya ico twomenyesha rero nuko mu mezi 2008 ijyanzu twize yuko atagihindutse izoba yinjiwe murakoze
n'abaciriyemo mbega ibikorwa byari bitegekanijwe kumara ikiringo kingana gute cararangiye cyane
ntaba namba ibikorwa byari bitegekanijwe kuzorangira muno mu mpera z'uno mwaka wa 2024 ariko mvuze yuko bisigaje amezi 2008 kugira ngo byose bizobe byarangiye
mu bushikiranganje bujeje umubako babajije ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura ati igicapo mwaramenyesheje ko kihari uno munsi hacakuri kiriki ibikorwa bizotangura ryari murakoze nitwa Jeanne Mukenguruka nkamvugira ubushikiranganje bw'inyubako ibikorwa bya leta no kugwiza uburaro nivyo isoko nkuru ya Bujumbura barerekanye ibicapo yerekana neza ingene iyo soko izobimeze muri kino gihe hariko harakorwa ibyigwa byerekana neza ibikenewe byose kugira ngo iryo soko ryubakwe ibikoresho amafaranga bizotwara ndetse ikindi kiriko kirakorwa ni kurondera uburyo kugira ngo uwo mugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura uje nyungiro kuko ni inyubakwa nini izoba yubatse ku buryo bwa kijyambere bisaba ko babyitondera bakarondera uburyo bukwiye bakiga neza kugira ngo ntagire icyoza gitumye isoko itaba nziza namwe mwarabonye ibyo bicapo ko ari isoko izoba ari iya kijyambere azoba inyubakwa y'iteka murakoze mukivuga ibijyanye n'inyubako nyine muri kino gihe haribonekeza ko amabarabara atandukanye atameze neza bavuze n'ibarabara rya Rumonge eka n'ayandi biraboneka yuko atameze neza hari n'umugambi mwari mwatangujeho wo kuzibira ibinogo usa n'uko umenga warahagaze uno munsi mufise politiki y'ibijyanye n'amabarabara murakoze ku byerekeye ibarabara rya Rumonge gitaza ibikorwa birakorwa n'ishyirahamwe Sojia Sato nibyo hariho igihe ibikorwa bitafashe umurindi ukwiye kubera mwese murazi ko rijya barabara rica ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika amazi rero ya Tanganyika yaraduze biratuma basubira kwicara bakaraba ingene ibyigwa byari byakozwe bimeze kugira ngo bashobore gukora ibarabara rikomeye rizomara igihe kirekire rero iryo barabara rikorera kogwa hisunzwe amategeko ndetse n'uburyo butegekanije kugira ngo iryo barabara ryubakwe kuvyerekeye amabarabara nayo muvuga ko atameze neza twahora dushyiramo ikaburimbo kugira ngo tuzibire ibinogo uwo mugambi ntiwahagaze n'ubu mu minsi ya vuba tugiye gusubira gutangura ibyo bikorwa kubera ikaburimbo mwese murazi ko turikura hanze y'igihugu muri kino gihe iyo kaburimbo yaraguzwe yashyitse ngaha twe turarongera rero ibikoresho bijyanye n'iyo kaburimbo bwa tuzibire amabarabara y'igihugu
nobabwira amabarabara atari makazokugwa hari ibarabara riva ibujumbura rija igitega ibarabara numero 2 riva ibujumbura rija muhonga hariho ibarabara rija ngozi erenduz hariho n'amabarabara ari mu gisagara cha bujumbura hano vuga nk'ibarabara ajya amabarabara y'umunyakabiga ibarabara rija kuri ambassade des États-Unis mu gihosha eka nahandi ubushikiranganje rero ndibwicaye uguma burondera ingene gisagara y'amabarabara yose ajya mu gihugu akayangana asa neza rero turakora igihugu kaduha ubwo buryo tugashimira leta y'u Burundi yama yitwararika ingene inyubako zogenda ikatanga uburyo bukwiye murakoze
murakoze mu bushikiranganje kw'ikigega cya leta Vestine yabajije ikibazo kijanye na deblocage iki kibazo kimaze kuza kenshi ngira ngo ubuvugizi iyo cishura mu majambo make tuce twakira abene gihugu
murakoze nitwa dushimye Larissa nk'abandi umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ya cya leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu Vestine yabajije ikibazo kijanye na no kubohora amapete n'uburusho bijanye kutegeko ry'umukuru w'igihugu ryashyizwe ko umukono itariki 2022 z'ukwezi kwa ntwarane n'ingingo yo gukenguruka kuko ni muri ya ntumbero yo gushyira mu ngiro wa mugambi wo kunganisha imishahara hanyuma ubushikiranganje bujerekeye cya leta bwasabwe guharura byose hamwe neza kugira ngo tubashe gushyira mu ngiro rya tegeko dusabye rero ibisata byose bice mu bushikiranganje bitwagwamo kugira ngo dushikirize ubushikiranganje bujerekeye ikigega cya leta ibiharuro hanyuma ubushikiranganje bujerekeye cya leta buzoheza ubushikirize bumenyeshe ishyirwa mu ngiro rya tegeko
ariko n'abakiriye ni nkaragiye nk'umugwi muravugana uharure murabemerera ati bahariye neza ubu umugwi watwagwa mu biro by'umushikiranganje wa mbere uyo mugwi waragiyeho barabereka ibyo baharuye uno munsi bazosubiramo guharura kandi babyarukane kandi bari barabibyerekanye
ujya mugwi mu cegeranyo cashikirije n'ujya mugwi nuko hari hasabwa ko irijya tegeko ryiza ryuhira rijya rya mbere ryoshigwaho iri riza riharura kubohora amapete n'urusho bijanye ku myaka itandatu
none uno munsi w'amashyirahamwe muyasabye iki ahamye yitwa
yasabwe gushyira mu ngiro guharura bisunze rijya tegeko bakabishikiriza ubushikiranganje bujejuriye cya leta biciye mu bushikiranganje basanzwe batwagwamo
murakoze babajije kandi ati abakukurutse mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2024 mu gihe itegeko rya mbere ry'umukuru w'igihugu ryagiyeho mu kwindwi bazotunganirizwa umukuru w'igihugu yari yabemereye yuko abazokukuruka muri kigarama k'umwaka w'ibihumbi 2023 bazotunganirizwa kuri ajya amezi indwi yari asigaye
murakoze nitwa Ndikuryayo Das ndi umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi kuri icyo kibazo guhera mbere y'abashinjwe n'itangazo rihamagara yabari barakukurutse nk'abantu bagiye bataziturirwe yuko bazotunganirizwa icyo nta kibazo biteye murakoze
murakoze Vestine kandi yabajije ati umugambi wo kunganisha imishahara urashobora kuja mu ngiro mu gihe abantu bataraharurirwa akazi amanota ngo bahabwe akazi mu buzi bakora aho ni mu gihe yavuze yuko hari amashyirahamwe ariko arasinyisha icyo bita contrat de performance kandi abo bantu bataraza kubaharurira ngo babahe amanota y'ubuzi bakora
murakoze mu ntumbero nshyashya y'itunganywa ry'imishahara bijyanye imbere no mu ibwirizwa rijyanye n'amafaranga igihugu gikoresha mu mwaka uyu mwaka w'ibihumbi 2023 cyangwa ibihumbi 2024 haba mu kudubiza amapeta harabwa ibyo umukozi yaranguye aricyo cyatumye bamwe basaba gutera igikumu kuvyo kubikogwa bazorangura kuduza amapeta harabwa n'umwimbu w'umukozi ivyo ni mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi wo ya politike shasha y'imishahara murakoze
none gutanga amanota ico bita cotation des emplois no gusinya contrat de performance yatanguriki
kugeza ubu ngira mugenzanje mu shiganaje mu gihe cya charter yari yacishuye kuri abo bagengwa n'amabwirizwa ibihariye politike shasha ntiratangura kujya mu ngiro mugabo hazotangura kubashira mu migwi cotation des emplois
urakoze ikibazo kibazo kijanye n'imishahara nyene mu mvugizi wa leta umukuru w'igihugu yari yatangaje ko abakukuruke bazoronka n'imiburi y'uburi mushahara we woba wababo bahora bahemwa imbere yo kuja mu zabukuru uno munsi baguma barindiriye ico kibazo kigeze
urakoze cyane nitwa Jerome Nyonzima abantu umuvugizi wa leta y'u Burundi agomba gukenguruka ubwa mbere kuri ico kibazo kubera ni kibazo cinkora mutima hanyuma iyo abantu bagiye mu karuhuko kizabukuru nivyo ko kenshi usanga batera baboneka nk'ababaye bantaho nikora kubera kumbure akazamuzi canke impamba batekeregwa babona umenga n'intica ntikize ico rero ni kintu catumye leta y'u Burundi ibona ko hakwiye kwigwa ingeno shasha canke intumbero shasha kugira ngo umuntu yarakoreye igihugu imyaka 40 canke 30 ntacyo atazirayoye ngo agaruke kuba nk'ubusegerereza ikirico catumye nyiri cyo mukuru w'igihugu ashikiriza yuko n'imiburi iburi umuntu yoronka agahamba agashora gutuma abandanya baho nk'uko n'imiburi iri nk'uko yarabayeho mu gihe yari mu kazi mu minsi ya nyuma yiwe yo gukorera leta mutero bizoza bizoja mu ngiro ryari iki ni gikorwa kizira kujamwo ihuti huti kuko nivyo ko abantu baba banyotewe ko ibintu bija mu ngiro ubwo nyene inoti hari n'abatangwa bavuga bati ziduhe ubu nyene dutangure kuzikoresha mugabo ni bintu iyo wabiharuye ntubishiremo ubwitonzi bukwiye ngutangure kuyatanga cyangwa gukurikiza iyo bwirizwa byahije guharugwa neza ushobora gusanga hari byamaze kononekara kandi ashobora kugarura abantu rero borema ntibagire ngo kumukuru igihugu yabivuze cyangwa ko leta yabyemeye ngo ikabita bikwirabishira mu ngiro ngo iricaye ni ukuvuga ko hariho ibikorwa by'ibanze kandi bikorwa mu migwi ariko birakorwa cyane cyane bijyanye no guharura kugira ngo ntihazobemo kwihenda ngo basubire kubwira umuntu ngo garukana twasanze wewe twaguhaye ayarenga hari ikindi gikorwa bibangabanganye ni igikorwa kijyanye no guharura abakozi bari ku kivi by'ukuri murabona yuko amafaranga yagaruzwe mu kigega cy'igihugu avuye kuko yari asanzwe ahembwa abakozi batabaho ni ukuvuga abatariho ugasanga amahera menshi ariko arazimira ayo mafaranga ariko aragaruka ni ikintu kiriko kirafasha kugira ngo nayo nyine igihe bazogera guharura bazoharurire ku mafaranga by'ukuri asanzwe ahembwa abakozi aba ari bo by'ukuri rero abantu borema ntibagirire uruhagarara ngo ibintu byatevye jewe nibaza ko umuntu cyangwa leta imaze gushikiriza intumbero abantu cyane cyane ikintu cyo bashimisha ari ukuraba ko mbega by'ukuri amategeko mperekeza azoherekeza ibyo byose iyo bari ko arashyirwaho ayo nayo ariko arashyirwaho n'icyo cyo baremesha
none abantu bamaze kuja mu zabukuru bagumye bafite umwizero aciye imyaka myinshi bo kwizera ko ayo mategeko yose niyaza bazoca baharura kuva icyo gihe byavugiwe
harya leta ni uruzi uruzi rero ntiruhagarara ariko ruvomeregwa n'inzuzi ntono cyangwa imigezi aha rero leta iri kwiragenda muraze nk'iri bwirizwa nako iri tegeko ry'umukuru w'igihugu rihetse gutegwa ko umukono ku mashyirahamwe afise amategeko yihariye agengwa n'amategeko yihariye murabona yuko mu ishyirwa mu ngiro ryayo baciye bagaruka ko bati rizotangira gushyirwa mu ngiro kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze bisigura yuko leta itigera yibagira abantu bateza gutunganirizwa mu gihe bibaye ngombwa ko baba shumbuca cyangwa babashira mu gateka kawo.
Murakoze ubu naho twakire umugwa wa mbere wabe bibazo bya bene gihugu mwene gihugu wa mbere nidondore murekuriwe na mwebwe ibibazo bibiri gusa kandi ibibazo biraba bene gihugu muri rusangi.
Nitwa Audace Nduwimana magaze ngaha nkutwara quartier kigoma residentielle inga ku mugwa mukuru y'intara. Kibazo cya mbere canje ndacerekeza kujejwe ku muvugizi w'ubushyirangaji bw'amasitoko ntanganguvu. Iyo quartier imwe dufise gushika ubu nta matara ifise, amatara n'amazi bigatuma iyo quartier atabantu benshi bayihurumbira n'abafite mu parcelle ntibaze kuyubaka kuko bankakuza kubera batashakuronka ibyo byankenerwa mu buzima, bigatuma no kuyitunganya mu bijyanye n'isuku bice bitugora. Nashaka kubaza rero icyo bakibuze kugira ngo turonke icyo kintu gikenewe cyane aho tubona hirya no hino amatara n'amazi ahari. Ikibazo cya kabiri kijyanye n'ikena ry'isukari. Byavuzwe yuko bahora batanga isukari bisunze ivyo abaturongwe mu ntara basavye, ariko ivyo tugize iminsi tubona hano abanyagihugu benshi nta sukari tukironka niyo itanzwe kandi ibyo kuri yatanzwe ku mugaragaro, ariko nyuma amasaha abiri nta muntu aronka gasukari kare baronka ibiro bibiri mugabo ubu n'ikiro kimwe turakibura. By'ukuri Karusi bifashwe nk'izintara ubu habuze ikibuga ngo turonke isukari ikwiye. Ngarutse kuri icyo kibazo cya mbere, iyo quartier residentielle Kigoma ifise ama parcelle arenga 360 nta kibuga abana bidagaduriramo dufise cyo twakwita espace recreatif. Tukaba tuzi yuko ahantu hari abantu nk'abo dukeneye yuko abana bacu baronka bidagadurira. Nashaka kubaza rero umuvugizi w'ubushyirangaji bya n'iby'inyubako bishoboka naho nyene yuko icyo gitwo gikomorekwa. Murakoze.
Murakoze wa kabiri.
Yego jewe nitwa Bukuru Jean Claude nkaba naje nserukira amakoperative acukura amabuye ku musozi wa Gakungwe. Twebwe turafise ikibazo kuko kugera no munsi nituriko turakora kandi dufise impusha duhabwa ubwa mbere na Mustanteri wa Komine Kabezi hamwe n'umushikanganje w'ibidukikije, kandi izo mpusha kugera no munsi zikaba zizohera mu kwezi k'umunani. Twebwe rero ikibazo dufise nabaza cyane cyane nyakubahwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu ko mwatubwiye yuko umunyagihugu wese aja ku mirimo, twe natwe tukaba turenga 300 abakozi bakorera ngaho hantu turi mu ibarabara. Ubu tuvugana imashini z'uwo muntu mushasha bahaye aho hantu dukorera ziriko zirafurira umwimbi wacu urenga amaberni arenga 400. Ninde agiye kudushumbusha kandi twagiye hamubwira ngo natwe duteze imbere igihugu cyacu. Mbega mu bushiganje bw'ibidukikije uwo muntu baheruka guha ubwo harabaye ibyigwa byiza byo kuraba ko iryo buye inyungu rusange rya inziza hagati miliyoni 60 miliyoni 80 ku mwaka ko atabuhomba igihugu bugiye kugira ko aho hantu hagomba hubakwe ikibuga cy'umupira hamwe hamwe n'inuzeye ni hoteli.
Ninde yahaye ubundi?
Ego umushikanganje w'ibidukikije niwe yahaye iyo fondasiyo wiragiye, kandi natwe tumaze kuva mu 2014 kugira no munsi izo tarike tuhakorera aje ahadusanga kuko hariho amakongaseri ahakorera twahawe yahawe uruhusha na Mustanteri hamwe na Buramatari na twebwe hektari zine tuhakorera. Hari ahantu hari hasigaye rero niho bari bahaye iyo fondasiyo iragiye bivanye n'ubupimo bwakozwe na engineer communale bari kumwe n'inama nzo jambo.
Twebwe rero mubazi ko no munsi
twece tubaza nuko twashizwe mu ibarabara imvugo nyakuba umuvugizi w'umukuru w'igihugu yavuze ko abanyagihugu boja kukumirimo twe twakuye kumirimo. Twasaba rero yuko umukuru w'igihugu iyo dutunganiriza kuko abo bantu batwaye izo mpusha ubashikira ngahanji batari ko baradutunganiriza ngo natwe tujye pasika nk'abandi bene gihugu. Nico twasaba twasaba yuko umukuru w'igikintu yocumva kuko turi mu barabara ibyacu uko birahambwa mu kuzina.
Ndazo dushumbisha. Yego bakumvise ukurikira.
murakoze ku mijambo jewe nitwacishaho Teodozi nkaba nari umudandaza kera